Well, my name is Madonna, and I'm here to say I like football in a very big way. Yes, I throw the ball. I throw the ball. I like the football, and I like the touchdown. I like all the things that go around the town. I got to throw the ball. Let's go. Oh, da 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 da